nje unyaka ngonyaka u-2010 yakwa kwasekuya ngasekupheleni ngo-September ngikhumbula kahle kufika umama la lo mama njalo mangihlezi nokumbona lo mama uhlezi efika la kodwa akaze afike la kuma computer inkinga nama ngumazwe ukuthi yena inkinga yakhe noma mhlawumbe khona abantu abaphelezelayo noma khona into afuna ukuyenza kodwa ayenzeki ngelinye ilanga lo mama vele afike ahlalela kumina eduze kwami afike lo mama akhiphe amakopi awu-10 ama-ID athi ngizokwenza amakhadi ngithi mina uzokwenza amakhadi athi ngithi mina baphiwa abanikazi balezinto ziphethe athatha umntwana ma ngizwa ngithi ngizokwenza amakhadi ngihlale phansi-ke manje sengiyamchazela ma phela thina kwi-training ngisatshelwa le nto ukuthi le nto ayenzeki into enje ayicule i-system ukuthi uma wenza u-1 no-2 no-3 no-4 no-5 lizokwenzeka ikhadi bese ngithi mina okay uma ngikwenzela la makhadi mina ngizotholani ngoba phela ngeke ngikwenzele mahhala amakhadi futhi nawe uyazi le nto oyiphethe ayikho emthethweni uma ngibanjwa naye umsebenzi wami uphelile uzonginikezani mina ayo sithi nalo mama ikhadi lilodwa ngizokunikeza u-3,000 ngithi mina okay ngicela ukuthi uphuma kancane ngisathi ukucabanga aphinde abuye emini aphinde eze kumina umama sengicabangile kahle manje ukuthi ngeke vele mina ngiyazihluphekela mina nali-ke thiwa lokwenza imali ngiqale-ke ngiyenzeka imali ngalokhu ngithi okay ngizokwenzela nga-three ngagcina sengiyijwayela-ke ukwenza la makhadi aw ngangena kanjalo-ke kule ndaba yake ye-fraud leke ifika-ke lo mama elokhu engenzisa la makhadi kwacaca ukuthi manje idimandi isingaphezu kwamandla ami mina ngiyabazi la bantu esisebenza nabo as u-team leader ukuthi ubani umuntu esingenza naye le nto fike ngimtshese bafo yazi kunento engifuna siyigoqe nama siyelantshini ngifike ngimtshese kunento enjenjenjenje uma ufika kwi-system uzokwenza u-1 no-2 no-3 no-4 no-5 abantu abazofika uzobabona uma ngabe kuwukuthi uza kumina mina ngisanomuntu uzoza kuwena ngizokukhombisa uma ngabe uthi thina sobabili sihleli la kusakhona abantu abeza nezinto ey'qondile nini nize kuthina nibeqise abantu nibatshe sidlula khona sibambele abantu layini uma kuvele iy'pesi la thina sobabili nizobe seniyangena sinenzela iy'nto zenu salokhu senza kanjalo njalo ntambama bese kufike ngemnikezi imali yakhojida njalo ntambama idimandi yabayiningi sagcina manje sekufanele sibe yithemu-ke manje salokhu sirikruthana khona la sagcina-ke sesibaningi-ke manje sayenza-ke le nto-ke sagcina imali sesiyijwayela sayenza saqala-ke manje sesinemali-ke manje sesithenge iy'moto ezibizayo thenga o-1 series ama-BM abanye bathenga o-Oda abanye bathenga o-Lexus zonke lezo zinto Golf 7 nani silokhu senza le nto siyenza kwakuthi mina-ke ngilo muntu othi uma ngabe enza into kukhona into entsha efika kuyena ngiyathanda nokuyihlupha ngifuna ukwazi ukuthi kuze kwenzeke le nto le iqalaphi sengifuna ukuyazi iqalaphi ngoba ngeke akekho umuntu ongavela kuqhamuka ephethe ama-ID ewu-10 ekungewona wakhe avele asuke nawe nje ekhaya ekungewona wakhe khona la isuka khona le nto le ngelinye ilanga ngimvakasheleke lo mama kuye nowayekade engirekruthileke ngifike ngihlale naye phansi uma ungitshele ngiyenza kanjani le nto hhayi bese yakunikeza i-information bese ngithi mina ma senza i-deal mina nawe angisayifuni imali manje uma ufika namakhadi awu-20 mina ngizothala namakhadi awu-5 phela nami ngiyayifuna imali ngifuna into engizohola ngisho noma kuthiwa ngiyaqoshwa emsebenzini kube khona into ezongibhenefithisa uzothatha u-15 mina ngisale no-10 uma ufika nawe u-30 ngithatha u-10 usala no-20 savumelana selokhu senza leyo nto lokhu ngenza i-research nam ngeke labo mama kukwazi ukuthi khona umama ongafika from u-day 1 enyangeni ukuze kuyophela inyanga uhlezi efika ezokwenza amakhadi bawathatha phi la bantu le information engaka then only to found-ke manje ukuthi le information la ipotshoka khona ipotshoke home affairs then sasebenza kwabe sekuthiwa siyadingeka ukuthi siye e-Eastern Cape ngo-2014 siyosebenza as i-backup lapho ulwazi senginalo selilikhulu lidlula ngisho nama-ITshen asemsebenzini ngendlela esenginayo sengiyazi ukuthi okay ubani uma ngabe eyo-update i-system akanaki le USB le ivele iphethe bonke abantu abangaziwa kodwa ba active ku system. Mangifike nginikeza yena amakhadi abo bonke labantu la kule USB azosebenza. Uba ningiyamazi uyanakusisa ngikwazi ukuyakuyena. Mangifuna ukuyakuyena kufanele ngifike sengiphethe ama CV ama USB amani cause umuntu nomuntu ne USB yakhe la capture isho khona umsebenzi wakhe bese uya submit bese bambe bewo editor ukuthi ama card awe be active asebenze nani nani. Okay. Masamba ke siye Eastern Cape. I-information isiningi kakhulu ke manje sengenayo. Masamba siye Eastern Cape. Masifike Eastern Cape fear 7 ngithi ngiyabuka la hayibo. Mangifika ku database system yakho. Ngibona ukuthi kunabantu abaningi kangaka bangakuyihola imali yabo. Imali yabo iholdiwe kulinda ukuthi kuze kufike umnikazi wakhe. Abantu yabonake le yona imali yomtshontshwa ke ngoba balele labantu lapha. Even nalabo operator bakhona laba la esibafica la baya noma beyenza into ngebaze bayenze ngalendlela sine esizoyenza ngayo. Ngibuye ngitshela amajede bafethi yazi kune story sikanje kodwa kumele singadadazeki ngoba manje asibazi labantu ukuthi bayohlobolula. So fanele siqale sibafunde. And manje lanti yashisa lanti ukuthi iyazi lanto leya izosuka imoshakale singakufiki kuyona. Fanele siyisheshise. Sengibuya kumbuzo wakho ukuthi kanjani ke manje. Iqala lana ke indaba. Home Affairs kunama system awu-2 okusebenza. Kukhona iregister, kukhona icomputer. Icomputer yile esetshenziswa manje njengoba sesingene kwinkululeko. Iregister ibisetshenziswa before inkululeko yamakhompyutha engekho. Bothi uma uye Home Affairs ufike kubhalwe phansi yonke izinto zakho, uthole i-ID kubhalwe phansi zonke izinto zakho. Uma ufika lapha Home Affairs kunamabhuku amakhulu analo information ebhalwe phansi. Le information ebhalwe phansi ke nawo ke ukhiye wayo. U-80% mangingaphosiso lapha kulamabhuku amadala. Abasekho bashona kudala. Kodwa kwi-system basaphila. Into eyenza sibaphile kwi-system it's because umuntu meshona kudala ubeshona manje angcotshwe manje akanayo death certificate akacishiwe kwi-system. Then uzofika onimtshese mfethu yazi ngizofuna ama ID awu 200 umnikeze imali yak each ID 300 each ID ID number ne yonke ne information yakho 300 bese uyahamba uya elungijekele lama ID angifuni ukwasebenzisa kuqala ngingawazi ukuthi isitori sayo simi kanjani fanele ngiqale ngazi homework ngenze homework kuqala low connection wam uzofika ngichekele yona lonke lento bese angitshese mfethu le ungayisebenzisa at your own risk isiyabhetha hayi lawa amanye a-right kulo 100 kulo 200 onginikeze wona u-70 wokho right u-230 u-right bese umnikeza imali yakho ke usuyabuya ke manje uyomregister ke manje kaSassa gcwalisa wonke ama-form wenza yonke into uya-approve connection wakho lapha ngaphambili ema-ofisini ebantwini abakhulu umnikeza imali yakhe usuyabuya ngithi vele umshini operator wena uzozenzela wena i-card. Okay, njengoba senza lento lena manje sesazi nanokuthi ama-card uyakwazi ukwantshontsha emsebenzini mhlawumbe uzokwenza izinto zakhe eziwu-20 kufanele uhambe uyontshontshe ama-card awu-20 emsebenzini uzothi ngale sikhathi ubhizi wenza izinto zabantu ubhizi futhi le spacini wenza izinto zakho. Nayi into eyenzakala angithi lezinto lezi lwamuntu wasemafethu ema izikhipha waziwayipha ama fingerprint wabe seyenza ngendlela yakhe ukuthi uma ufika wena whatever uzoyenza izokapturisha lo ma fingerprint amasha. So ngalesikhathi kufika iclient ilalizo kwenza icard ufika umenzise ufike uyiqala iprocess kuthi kuphathe nendawo bese yamtshela yazi system down ngicela siqale phansi bese umqalisa phansi awusashaya i-ID number yakhe ushaya leya leli card lakho wena umginqise uma uqeda ukumginqisa kufanele iminwe u-2 kube eyakho because leli card lizofuna umuntu wakho uma siyoliholela ulibeka eceleni bese siyazi nomshini ofisi sovelwa walidamage leli khadi ulibeka eceleni usumenzisa into yakho yasuka umuya hamba lokho esengenza kanje senza kanjalo senza kanjalo senza kanjalo senza kanjalo. So uma sesifika Eastern Cape ke sesibonile yonke into ukuthi imi kanjani ngeke bafethe lo msebenzi mkhontizo ofanele siyenze kuzofanele sithole amakhadi asebank sithole amakhadi akaSassa yonke information ila. So kumele sibuye yonke i-paperwork isiyithathe siyibeke la sizoyi-register thina i-system i-operate wethina akekho omunye umuntu e-operatayo bona abelungu bajabulela ukuthi laba abantu bayasebenza labaya ngisho noma ngathi usebenzile abantu abawu-100 abanga-exist abelungu ngeke baze babone labantu aba-exist because ba-active kwi-system. Okay, fani-ke sathola-ke amakhadi asebhenki sathola silami sihambe siyakhokha kuzona zonke iy'ndawo bese ngithi mina yoba futhi yazi kuyi-waste ukuthi sikhokhe kanje sikhokhela wonke la makhadi namaphepha nayo yonke into lama-ID. Siyayidinga i-system yethu yokusebenza. Uma singazitholi, azintshontshwe la emsebenzini. Uma sihlulekile ukuzintshontsha, sofuna abafana abaphatha izibhambe bafethu, kuney'moto ey'phuma la emsebenzini eziphethe imishini, zihamba la ma-route lawo. Sicela nisilandelele zona. Into esiyifunayo sifuna imishini, izimoto nizobona ukuthi nenza njani ngazo. Mani zithathile nizithathile uma ningazithathanga iy'moto okwenu lokho kodwa sinto esiyifunayo imishini thina sonikeza umshini wokwenza amakhadi. Okay, angikwenzele example angithi yabona uma ufika ebhenki ufike ebhenki ungaphethe lutho uphethe nje i-ID yakho noma i-proof of resident nani lezo zinto kuphela uzokwenza ikhadi. Bazofika bakhiphe ikhadi elisha laphaya eli-blank ebhokisini umshini yilo ekufaka khona ikhadi ukuthi libe active bese liba libhilonge kwena. Yileyo nto ke thina sasizama ukuyihlanganisa. Kodwa eyakhona ke kwakuthi kwakube ibhokisi elingaka elinayo yonke isethu molivula line computer line finger line scan so scan ama fingerprint kune camera yokushutha i-client nazo zonke lezo zinto. But mina mangabe sengizenzela into yami ngiyayicisha nje i-camera ngesithupha ngishuthe ethi next ngiqhubeke ngenze i-process. Mabe ngibuza ukuthi isithombe salo muntu asivele kahle ngesidani nami ngibonanga ukuthi futhi imishini ubhedi. Cela ningicheckele wona ukuthi yini inkinga. So zonke lezi zinto ezila uyazazi okay lokho kufanele iIPP ngingayitholanga mabe ngingayitholanga kufanele ngiyintshontsha le emsebenzini. Ini ngiscanner na zonke lezo zinto yabo zonke lezo zinto. Sagcina sizihlanganisa thina ke. Kwaba ukuthi ezinye umfethu uthuthu uyahamba uma ufika la inkampani eyi-order khona awukwazi ngisho nokwenza i-connection because uma ufika usuzo-collect iphasela inkampani uyisebenzela esuke isifonele ngale ukuthi kunomuntu ozofika ozo-collect iphasela lethu okwakho ukuthi uma usofika uzo-collect i-laptop inkampani verify ukuthi ubani ngempela uyena nilwe nimthumile before bekunikeza iphasela asazi nanokuthi bakhumana kanjani yabo. So sagcina sibona into efanele yenziwe azirufule izinto nabo abafana abagcwele la eminyango balambile abaphathe izibhamu thathani le zinto bafethu nisinikeze imishini sininikeze iy'moto kukunini ukuthi nizenzani thina sihlangene nendaba yey'moto ezilongeze ningalimazanga moto zashawa-ke iy'moto sagcina sesizihlanganisele yithi imishini senza yonke into. Nayi-ke indaba-ke la ikhona-ke yonke le process engikhuluma ngayo awukwazi ukuyenza i-ID ingekho. Ithi-ke manje le nto back to square one ufanele uhambe laphaya kumuntu wakho umtshethe mfethu ngifuna ama-ID angaka uma sewuqedile uya aku-check-ele akubuyisele usuyazi okay leli ngizorejista ngalo ilokhuzane kaSassa leli ngizokwenza ngalo i-profile ngizothatha umuntu emgaqweni labantu abazixakile emgaqweni ngimgeza abe muhle ngimnikeze 2000 ageza abe muhle bese ngicela ube la ushawe iy'thombe kusikwe lezi iy'thombe zakhona kambe kuyokwenziwe i-ID ibishesha-ke leyo 2 weeks nje usuyafonela u-connection wakho emfethu zonke izinto zakho sezigrane uzo-collect iy'nto zakho niyahlangana niyahlukana nayo umuntu nama-ID ID each ID u-500 uma uphethe ama-ID uma uzolanda ama-ID awu-20 umnikeza u-500 abawu-20 ayikhulumisi leyo nto leyo usuyazi okay le ngizo-create-a ngayo i-profile uma ngi-create i-profile ngizomenza lo muntu abe umuntu osebenza kamasipala abe nje u-uzokwenza sure ukuthi uma kufonwa la ngiyovula khona iloni ibazo confirm abasho ukuthi lo muntu siyamazi usebenza lekhaya uright kusokukhuluma isigebengu efonini ngoba naso sikhokheliwe lesi sisuke sivuma ukuthi lo muntu uright then into ebeyenzeka ke mhlamba abantu abanengile into abayibukayo izobathusa ama public phone iyafoneleke public phone as long as izoba nenumber yayo uma ngabe uzofika uthathe i-public phone ushaye inumber yakho ingene la kwi-cellphone uphinde ufone izoringa i-public phone so thina into ebesiyenza because i-most yabafana esingisi noma besazi kodwa abasikhulumisi njengabantu besifazane kufanele la eskimini kube khona abantu besifazane mfethu wena umsebenzi wakho ukukhuluma isingisi wena ngesikhathi esiwukuthi la wena uvumeli umuntu ozosebenzisa le phone uma iringa le phone enkampanini izobe ibuza ukuthi niyamazi yini usibanibani lapha emsebenzini besithagethe iy'ndawo saziwe ukuthi lezi ndawo ziquite azinamsindo zihleze nje zingenasiphithiphithi uma kwenzekile nje umuntu wathi uyadlula khona ufuna ukusebenzisa leyo foni akufica ubhizi nefoni bese agcine seyeduba zihambele uzobe siyavuma usithi no Mr Sibanibani siyamazi unje asikaze sizwe isitori i-approve iloni ngale uthole imali ngala amakhadi asemabhenki kulula ukuwathola noma lupho uhlobo lamakhadi asebhenki kulula nje ukuwathola ngisho noma ungathiwa wenza i-phone call manje you know ukuthi ngalesi sikhathi uma ngiyifuna lento ngizoyithola kodwa kufanele wenze i-homework yakho ingabe la makhadi njengoba efika la kumina aphuma e-factory noma aphuma kwi-branch yebhenki it's because kufanele wazi umsebenzi wakho ukuthi uzokuthatha isikhathi esingakanani ukwenza uma iphuma e-factory ikhadi lakhona lisuke kuyikhadi kodwa kuyikhadi elingapheleli because enye information kufanele iqedelelwe yibhenki before kuba khona i-information yomuntu ekhadini uma isephuma ebhenki ngalesi khathi bewascana laphaya basuke behlanganisa le information yase-factory neyasebhenki ukuthi selingaba sebenza nomenini uma kufika umuntu ozovula uhlobo oluthile le-akhawunti uma liphuma e-factory inkinga ukuthi awuzulenza namhlanje uliqede namhlanje because lifuna ukuqale ulicreate liprofile kuqale leli lisuke ebrentshini lizokuthatha 2 to 3 days ukuze libe active because wenza nga one njengoba uwacreatela wonke ama-profile angikwenzela i-example-ke ngizokwenzela i-example because le nto besivele siyenza nje akuyona into eyimfihla into abantu abaningi bayayazi la ibhokisi lasekelinamakhadi awu 300 phakathi elisalishe elisasilde elingakovula elilinde ukuthi kufike wena uzovula i-account so thina into ebesiyenza thina because we know ukuthi how to run i-system njengoba u-trend lamakhadi amakhadi esiwadingayo awu-3 kuphela ikhadi elisekuqaleni ikhadi elisekugcineni ikhadi eliphathi nendawo uma kulahleke wonke lawo lamakhadi o-3 leli bhokisi leli alisasebenzi noma ningalilahla but uma ningalilahlanga sekuzoniphoqa ukuthi manje qalani phansi nenze nga-1 is a new figure ku-297 ukhila amakhadi awu-3 ebengiwasho bese kuba khona i-barcode bese kuba khona i-batch number mothole lezo zinto nala makhadi awu-3 ngisho noma ungamtshela umuntu ukuthi ambolala nale ndlela lo khadi ngizokufonela ekuseni ngikutshela uzosohlwanisa amakhadi uzosebenzisa lezi zinto i-barcode i-batch number la makhadi awu-3 bese ngiyawenza la makhadi awu-3 aphethe yonke information yalezi yala makhadi la phakathi nale batch number nale barcode mane skene wona nenza zonke izinto yonke le mali izongena kanje ukhiye nawe aningikwazi ukufaka imali engaphezulu ka-100,000 ekhadini elilodwa because manike nayifaka moya kwi-ATM lokhuza ne-ATM izosho ukuthi leli khadi leli alikwazi ukuba nemali because alikakurejista kodwa uma ufaka u-100,000 ishona phansi ngeke baze bakwazi ukubona loyo nto bazobona ngoba wena usuphulile umthetho ozowunikezwa mase kusetshenzwa ngalamakhadi lawa lamakhadi lawa uma wenza i-pin ubheka lezi number lezi ze-account yale card inamba ezo 4 noma ezo 5 zokugcina iyona pin yalo lelo each card yona pinyal, each card yona pinyal. The reason why I send a loyon to send a look, umangabe when I went the fuck up la, was a keep him man. Clambuzali in Tozak, Upamanesi in Nam, a goofelo nakpela, kungafi, wonke umsebenz. Because my sends a ipine yota glamakat. Quakono yet a wens in tepit epitin, wonk umsebenz or so shield. Then, uno 7 days, you get 100,000 and cut in lay one, or go to keep him money. Which I'm not knowing Malino, it's only look to feel 100,000, so we upon us there. No more at all 50,000, no more at all 60,000, low malo, it's only low 7 days. Quite a mugu quadula, also will got 7. This piggy is a cut, a little mina. Gina, I'm a lot of singing for me and a parrot. Well, I'm born Lucas and a parrot. Last, I'm a celestial grandchild.